Свали на Сваля, я.
Тут-тут-тут-э.
Я.
Верак, сям чанга, вей.
Nimeka hapa mchanga. Kwani huru baru inameza mchanga ama nini?
Follow my YouTube channel, that is Crazy K Hash Comedy.